Aima Desire match irarangiye aperera sezerewe ibitego bitandatu kuri kimwe n'umukino wabona ute
n'umukino bitandatu muvuga ko ari byinshi bitandatu ni byinshi turavye ngene bakinye bari bitwaye mu rukino rwa mbere ku bitego bibiri ubusa ku busa aima bakagenda gusindwa bitandatu fata ko ari byinshi ni byinshi kubera iki mu gice cya mbere twabibonye batsinzwe bibiri ibyo bibiri byaboneka ko umutoza Thierry Fauché yari ya baye nkurekera umupira abakenye ba pyramid hanyuma agakina kuri block bar agashaka ku proceda kuma contre attack kuko yabona yuko imbaraga basa n'abatanganya mu kibuga ariko rero bagiye kuruhuka hasigaye minota mike ngo aje kuruhuka apele yagerageje gusa nk'iyataka naho bitashaka gushika mu izamu ngo biboneke mu gice cya kabiri rero baza bavuga bati ko tumaze kwindwa bibiri reka dufungure umukino bamaze gufungura umukino rero haca haboneka ama espace manini izo espace pyramide nka ekipe nkuru igacisha kuze exploiter neza cyane wabonye ko bagira ama passe courte magufi magufi cyane bari ro groupe hama bagakina umupira ubona yuko bateguye ni ibintu bateguye kandi ubona yuko bamaranye igihe nabakinye beza ugiye kuraba ukuntu bakina ukaraba ukuntu barerekanya hafi na hafi bagashika mu izamu muri sifa de passe akaba baza guterera nta te dorwe nimwe twigeze tubona no kuvuga ko ari style de jeu abo kandi bateguye
hanyuma twavuga ko pyramide twe twabonye nka pere itandukanye niyo tubonye Cairo twavuga ko nibya bintu bajya bavuga yuko abarabu bahisha inzara ari ukuntu birefitse riva muri machare ari kureturu bakirekura bagakora ibindi bindi yo ni pyramide noneho yo wabonye ute
ivyo vuze ni ukuri kuva haraheze imyaka myinshi ndabamaye kipe yo mu gihugu cha Misiri canke y'abarabu muri machare basa no kumengo baje kwiga aho baze gukina bakaza gusaba defanda badashaka gutegwa igitego canke bakarondera kimwe bagaheza bakadefanda ariko ugiye kurabishitsi wabo usanga n'indi ekipe niende ekipe pyramide bitandukanye n'izindi nta n'abafana ifise ariko ugiye kuraba izindi usanga iyo bageze iwabo icambere kikwica wicwa n'abafana babo ama ekipe usanga ku stade ari abantu 1380 ugasanga abafana barafashije ekipe ariko siko bafasha gusa bafise taktike ziteye imbere cyane bafise abakinnyi bateye imbere burya ekipe zabo zimaze kuba professionnel gusumba izi wacu zikiri semi professionnel umva rero bafise umwanya wo gutegura bafise uburyo buhagije iyo ubona ekipe yo muri Afurika igura umukinnyi w'umuriyoni n'inusu w'amadolari ni ukuvuga ko izo ekipe zitaba turi rwego rumwe iyo rero zirya ekipe zidutsinze je kenshi ntibintungura ahubwo ikintungura kimbabaza n'ibitego byinshi nayo ubundi hoho bafise nivo imaze gutandukanya n'iyacu iyo bageze iwabo rero iyo bageze iwabo barafise ukuntu bakina bitandukanye n'ivyo bakina bari hanze ni ibintu bimaze kugaragara baraguhisha umukino wabo bagaguhisha abakinnyi babo bakabazi yuko iyo bashitse iwabo bashobora kukusora
hanyuma n'umwaka wa mbere tugenda tugana ku musozo n'umwaka wa mbere wa peri igarutse kuri politiki yo gukinisha abanyamahanga twavuga ko noneho yo biratanga iki niyihe mesaje mbese iyi match yabasigira
je numvaga yuko mu kirundi ntibacumugane ngo ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi n'intango kandi intango ntiyama igenda ijana ku ijana ivyo ariko barakora rero nibaza ko ari processus nibaza ko ari intango batanguye n'umwaka wa mbere basohotse ntibacike inkokora ntibacike imbaraga ni bandanye bakore kuko mu mwaka uza bashobora kubona ati mu bakenzwa twazanye barindwi cyangwa umunani dushaka kumenya mwo bane tukongeramo abandi bane hama ekipe ikabandi ikomera nibaza ko ari politike nziza isi yose niko bigenda nta ekipe turabona ku isi ivuga ngo dukinishe mu mwene gihugu gusa nibaza ko ari politike nziza ariko uwo vuga ko iyo politike yamaze kwishugwa ari umwaka wa mbere nibaze ko bayibeshe ibintu byose bifite intango bikagira ingene bitera imbere bikagira n'iherezo nibaza ko rero umunsi bobandanya ntibacike inkokora ahubwo barondera abandi beza gusumba bafise abo babona batabikwiye babasezerere cyangwa babatiza ahandi hamba bubaka iyo kipe ishobora guhangana na ziriya kipe tubona naho bitoroshe kuko ugiye kurara nko n'umugabane wa Afurika n'ubwo aha muri kano karere konyine urasanga ama ekipe za Simba za Yanga zimaze kugera ku rundi rwego ni ibintu rero kugira uzobashikire nabo byabafashe imyaka ntibacike inkokora nibakore bafite abana bafise umubazi umupira bavange nabo bandi baze hanyuma barondera abantu b'abaskuti bashaka kurondera abakinnyi bashoboye ariko navyo nyene urumva ntivyoroshye kuko abandi bagura umukinnyi w'umuriyoni n'igice urumva ni ibintu biba bikomeye cyane guhangana n'abo bantu ntibabyoroshe
hanyuma mu bafana benshi bavuga tumutoza Froger turamubonye na match ikomeye yarhatsinda bafite rezo bamwe badatinye no kuvuga ati we nirwa garuka na maranga mutima Froger we uramubonute umaze kureba nka match mazingahe zikomeye zibipimo
navuga ko aramaranga mutima kuri match ya Rayon Sports sino mufatira ko kuko yaramaranye equipe misingahe mike cyane hamatugiye kuraba izi equipe zindi bamaze gukina ee championa ico novuga ndaze kizobigoye championa zobigoye yagiye kuraba ngene ama equipe yubatse kuvuga kwa pere rero icihera ku munsi wa mbere tsinda zose gushika ko yanyuma ko barukwibesha Rayon Sports ari komeje Police ari komeje ama equipe yose ari komeje nibaza ruko Froger ari umutoza je wewe ndavye na CV y'umutoza mwiza yamuhumwanya kore nico cica ama equipe ugasanga bamariko barahindagura buri mwaka bahindagura iri cama equipe nibaza ruko batanze umwanya abantu bakitegura bagakora byose birashaka kuza bivana nibikoko bazaba ariko barashira imbere
Desire murakoze
cyane asante.